Kwelinye inqaku isebe lezemfundo laseGauteng libhengeze ukuba ixesha lokufaka izicelo zokwamkelwa kwabafundi nge-intanethi kwibanga lokuqala nelesibhozo zonyaka wokufunda ka-2025 landisiwe ukuya kutsho kumhla we-14 kule nyanga. Ekuqaleni isebe laxela ukuba umhla wokugqibela wokufakwa kwezicelo uza kuba ngumhla we-12 kodwa nangona kunjalo ethetha nonondaba ngecawa eCampton Park ngelixa enika uhlaziyo malunga nenkqubo yezicelo. Umphathiswa wesebe lezemfundo kwiphondo uMatume Chilwane udize ukuba isebe kuye kwanyanzeleka ukuba landise ixesha lokufakwa kwezicelo ngenxa yophazamiseko oluthe lwenzeka iintsuku ezimbini kwikhasa lokufaka izicelo lesebe. Kwelinye icala uMatume uthi zingaphezulu kwe-760,000 izicelo ezifunyenwe lisebe zizonke ukusukela oko kuqale ukufakwa kwezicelo ngoJulayi ukuyokutsho ngolwesihlanu weveke ephelileyo.
Isebe lezemfundo eRhawutini landisa ixesha lenkqubo yokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla yokufaka izicelo zokufunda zabafundi bebanga lokuqala kunye nelesibhozo zonyaka uzayo. Oku kuza emva kophazamiseko oluthe lwenzeka kubuxhakaxhaka. Ngoko abazali banikwa iiyure ezingama-48 ezongezelelweyo ukuba bagqibe ukufaka izicelo.
We are aware that on the 9th and early hours of the 10th of August, the system went down. And we were alerted by a number of parents that they were struggling to upload and complete the applications. So it was an issue with CETA. So they were able to resolve it by the 10th later on in the day. But then what that meant is that parents had lost 2 days. Short 2 days, we then therefore took a decision to extend the closing date from the 12th, which should have been tomorrow midnight, to the 14th midnight. So the closing date is moved from the 12th tomorrow to the 14th, which is Wednesday midnight, for parents to apply and complete the application.
Ngethuba ethetha nonondaba eCampton Park ngecawe umphathiswa wezemfundo eRhawutini uMatume Chilwane uthe inkqubo yokufakwa kwabafundi ezikolweni iza kuqala ngomhla we-16 kweyoMsintsi. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka.